uniongoza wewe Bwana, peke yangu sio njia. Usiponishika mkono Bwana, peke yangu mimi siwezi. Usiponiongoza wewe Bwana, peke yangu sio njia.
Mimi siwezi.
Usiponishika mkono
Sampai.